So as you know, I'm back home in Lesotho. And I would like you guys to know about Basotho blanket. So Ntate Tahleho says different colors, different names. So Ntate Tahleho says
Here the new designs, Basotho designers collection. So and I will have an
the new Basotho designer.
So when I yana ikala ibitswala ga tola Basotho ha hona any meaning behind ke taba fela go ne go inspire wa ba cha o ba ba be ba ke ne leta le design lo go le bona ba tle ba tsebo go solution go le yana na ibitswa modulo. Okay, ere ke re hlalosa ya ga hona design tsa yona bomo ke taba fela ya Basotho ha taba ena dikatika tsa Basotho mo korotlo le dihato e bona pirinyana ke le mo ha ena anything else jole ka gare mane mo e leng ntsho e gobedi mona mo e leng gobedi ka gare e ntsho jwale e be e nang e bitswa bodulo a gola o tla bona gore na di dipere dithaba diponenyana le mekorotlo ke so ke taba fela ya go bontsha gola dintho tse fumaneng gagolo Lesotho mo e nana ke e bitswa dipere dipere tron tse yona ke tlhike ke taba dipere fela ga go yona ke hostue tron teng ga go yona mo so ke e design fela tseno well e na bitswa thatohatsi le yona ga gona a lot of history behind it ke taba fela ya design e mojalo ena na bitswa pitseng pitseng gantle ke kobo e nang le drone tsa mekotlo e theosang tena ka theko ya ba le coat of arms ya kgale ya Lesotho ya ba ngolwa Lesotho le yona ga e na le taba tse ngata gola enana ke e bitswa thabure thabure ke lebitso thabure ke lebitso le tlhagang go tlwa history-ing ya Basotho mona go na le pere e motho ke amogelang kapo motho ke mogela lesoo wa mafeteng kwana jwale pere eno ga o ya bolongfateng ga o kena bolongfateng go na le status sa pere e tshwetse ke yona e ka gothwe nakong tsane tsa dintlwela bolaelwa mono jwale e bitswa thabogo morena e nonelwa mafeteng so go yona mono e drowe pere e mogare mono e so ga o bona e na le kone tsenana ebile le dikgala tseno tse green and black ke taba gore e ne e ntswe ga motlotlo yana a keteka bifty ya gae mafeteng mono ke dikgala tsa streke tsa mafeteng ga di jwalo jwale ena yona e bitswa mahaladitu e ke nngwe ya design tse ntšhanyana fela go fela e fitlha around February ga ena history behind le sebabatso eno ga ena history behind le enana ntse le sebabatso ga gola di fapana ka gore le Seanamarena re tla gopola gore e na le design tse pedi tse fapaneng romantic le core so le sebabatso ke ntho ebalo fela ke lebitso le tshwanang ka design tse fapaneng ga ena history behind ena e bitswa pabala le yona ga ena any history ena ke Seanamarena a gola Seanamarena ge ka enka e le ya tse ding tsa kobo tsa Basotho tse popular most popular Basotho blanket so re na le design ena e re reng ke sekopo re boitse re na le design ena e re reng ke pulo so ke kobo eno e reng kang ehlile ka baka la gobane ke kobo ya kgale e sebedisitsweng motlho mo design tsena tse ntšha di le siko Basotho bala ba e rata golo ba ba e tlwaela go fitlhela ga re bona se reng ka e le the most Basotho traditional blanket so ke taba tseno fela tsa yona jwale hona mona o tla fumana hore hona le boma ke tse mohlala marena le sotho mona a sebedisa khala e khubedu yena yena le five session anga taba eng ba rata ho sebedisa ho food rotation tsa bona o tla fumana hore bo matsie e tla be le khala e ratwang haholo bane ke bo morena ka wa ntini jwalo bo marena ha kopana tla ba ntse sebedisa khala yona yena e tlile with this five stripe.
Oh nice.
Jwale ebe re tla kobong ena enana e bitswa jubili ya boipuso kapa 50 years of independence e ne le a Lesotho le keteka 50 years ya boipuso ka 2016 yes jwale ho ile hwa etswa kobena ha o ka wa sheba e mebala ya folaganaga ya Lesotho green blue and white jwale ke ntho jwalo fela jwale enana ebe ke moshweshwe it has the picture of Kim Moshweshwe the first Basotho shield there is the shield here and ho na le thaba yane e sparileng Basotho heads jwale ho yona mona jwale enana yona e bitswa motlatsi motlatsi o entsweng ka mora hore ho hlae ngwana yanwa motlotleng Prince Lesotho na ke Lesotho ngwana motlotleng yes Prince Lesotho e entswe ka mora hore ho hlae mona jwale enana yona ke kgaretsa motlatsi kgaretsa bo moshweshwe ke kobo tsena le khala tsena yes jwale ena kgaretsa yona e na le Basotho heads mkhoneng the shield le spiral alo e bitswa kgaretsa ka baka la that spiral alo kapa alo vera ke haleme jwale ena e bitswa sangoma e sangoma le yona e doesn't have any meaning behind just the design tsa batlang le tsa pelenyana ebe re tla go mmarona mmarona yona ke lentswe ho hopola mema mohato that's why e bitswa mmarona drawing tsa yona e na le di-crown dikgone mona tsa mofumahadi and then e be ba di di-heart e be ha ena letho e feta moo so e na e bitswa majwana it's just the design also enana e bitswa 20th royal wedding anniversary ya motlotleng e ne le ha etsa lemo tse 20 a nyetse ka gobane o nyetse ka 2000 jwale ka 2020 ne le ha etsa lemo tse 20 a nyetse jwale enana e bitswa lefitori lefitori a kgola le yona e nantse bitswa lefitori gore ena tsena re kare ke mafitori tsena Basotho re di bitsa mafitori gobane di ngotswe fitori ya England so ntho e ngata kere ke taba ena o sothofatsa dintho jwale re na le lefitori lenana re le bitsa lehlakukwano lena re le bitsa pelo ya morena a kgola re le bitsa lehlaku ka baka la ditogong tsa teng le yona ena re e bitsa pelo ya morena ka baka la gobane e na le dipelo le yona enana re e bitsa NZ kapo ditshepe NZ gobane e ngotswe ke ena mona ditshepe gobane ke ena mona ena re bitsa le 7 kapa hana e bitswang yes re ke re fela le 7 but ditrowing tsena tse teng ma Victoria England mona na e se ditrowing tse re karang ke ditrowing tsa ntho tse locale mona gobane go thwene le di-gifts tse neng di hlaha from the Victoria England design tse so gift tse tlang Lesotho kwano
ke rata ho leboha Ntate Tahleho ka tsebo ena ya dikobo tsa Basotho ka hona se ke kgethile le bitswang se ba batho so ha le batla ho fumana dikobo le ka tla mona ka Pioneer Blank and Parlor ka mona ka Pioneer Mall se tla ta tlo kgethana le batla difeng ka nnete kopa re tlo kgantsha setšhaba botšhaba ba rona Basotho re nne re ikgantshe ka kobo tsena tsa morena moshweshwe ke a leboha.